Khanikhe nisondele sizohleba ngompumelelo mseleku kunye ne-ex-girlfriend yakhe uNompumelelo. UNompumelelo ke simaze as i-girlfriend yakhe ebingu-number one, then kwalandela uVuyokazi. Wehlukana ke caba noNompumelelo, one of Vuyokazi. Vuyokazi waba ngowokuqala njengoba sefuna uba ngumamkhulu ngoku, and then kwakho uTirelo. Then ke ngoku nakuthando nesithembo, xa uMpumelelo wayexelela abazali bakhe uba ufuna uthatha unkosikazi oyi-virgin, uMayeni wambuza uba ufuna uthatha okanye ubuyelele nantombazana akhe yokuqala. Wathi uMpumelelo lutho, wangena utata uMusa Mseleku wathi hayi akacinga abuyelane nalowo, hayi khona into uMpumelelo wamxela yona, kodwa bayichaza uba yintoni okanye wenza ntoni uNompumelelo. So ngoku into eyenzekayo bethuna, ningathi kukhona imishimishi eyenzekayo phakathi koNompumelelo kunye noMpumelelo, ngoba uTirelo ebenze i-photoshoot ye-Mother's Day and then wafaka ke ku-Instagram. Ku-Instagram xa siphinde sisithi nanku uNompumelelo lo wayethandana noMpumelelo behlukana, efake kwizitori zakhe on Instagram uTirelo nalo mntana kaMpumelelo. Hey, ndaqomba khe ndingene kwiprofile khe ndijonge ithini into kagirl. Hayi, ugirl ukhona ufresh. Nazi iifoto zakhe ecamu kwemoto kaMpumelelo, le Benz asanoyinikwa ngutata akhe. Khanijonge imoto kaMpumelelo ke inje ayina number plate. So ke sana befote ecamu kwayo uNompumelelo, wade wakhona umntu obuzayo uba hey ithini into apho amanzi akhe ama. Wathi ke na ke akho manzi amileyo. So kungenzeka mhlawumbi inoba ubuyelele noMpumelelo, kodwa ke ngoku unontombi unesana elincinci alibeleke I think ngoJanuwari. Nantsi nefoto yakhe e-pregnant. Uba umntana ngokabani andiyazi. Umhlambi ke uMseleku ngokwesithi akacinge abuyele kuye, ikhona into yamxelayo uNompumelelo. Umhlambi yayingele yoba umithi and then okanye unomntana from omnye umntu. So wathathela uMseleku hayi somyeka because kaloku benikunye nehlukana, kanti yena mhlawumbi nomnye umntu asiyazi. But ke yoku into bendicinga mna ingathi kanti uza kwenza yena u-first wife, but usifuna usurprise kwa abazali bakhe. Mhlawumbi nguye ke awayethathe i-virginity yakhe, because kwi-trailer ka-season 2 yezingane zesithembu siyambona uMpumelelo ehamba ke nabantu echaza ukuthi ufuna ulungisa into awayenzayo, wathatha i-virginity yomntana abantu. So ufuna ulungisa loo nto leyo. So lo mntu ufuna umtshato uyi-virgin, asibuse i-virgin, weyi-virgin ngoko. Ingathi kanti nguNompumelelo, hey, but ingayi-surprise. And ke ukuthi will make sense bafuna umenza abe ngu-wife number one because ebeyi-girlfriend yokuqala anyways. Inkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Umamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.